Mi chungararo na mucho, oh, na homboli tisigiro, oh, na mahoro na munezero, hose na marira, auke na munezero, abantu bahindutse inyamaswa, na bucuti na bugenzi, eka na bwavukanye, rugira yahindu akanoti, kigongwe kigongwe mubanye, batirimutse nibazi cyo bakora, oya sinzo temba, umutima ugitera, nzokomeza kwizigira, gushika umucuzo ndasira, naho ubuguma bwijima, haracari byizigiro, ubonitse nazo mbeba. Haracari byizigiro, ubonitse nazo mbeba. Buraca bugaca n'ayandi, uko biri siko bizama.
Iyo ni indirimbo je nkunda cyane, ku ma views ifite kuri YouTube ngira ndafisemo basi nk'ica donc ndayiraba ndayumviriza kenshi cyane. Indirimbo nanje ubwanje impezagira, ariko tukiri kuri iyo ndirimbo, ni indirimbo bigeze kuvuga ko atari ya Moses Brown, nibyo sibyo?
Okay, so ijya ndirimbo ya ndirimbo yari indirimbo ya Floris bro.
Floris F. Yeah, done it.
F. done it. Sasa rero jewe Floris twarabanye. So je novuga ko no gutangura kuririmba
wamwinspiye ko
ya Floris narakunda kunaririmba
indirimbo none kugira uyisohore wewe warabimusaze byagenze
urazi so ni bya bintu nyene usanga umuntu muravugana cyane ariko sinigeze ndayimusaba. Navuze nyo okay ni umujama turazi nta nyereka ndayisohora ariko umaze kuyisohora
aho ba byarazanye icuka
byarazanye icuka kibi gushikaho agashika muri level yo kumbloka kuri WhatsApp ya
ubu none byo byaraheze
kubwa nibirahera ko ndacari bloke kuri WhatsApp
ubu warasubiye gusaba imbabazi
nari ndakubaza iso imbabazi ndazi cyo kubwanye ntacyo niyage kuko naramusabye ikigongo ariko niyanyumvise cyane
ariko nk'ubu unye wahinduye ukaririmba ibyisi bambe za gospel ubu kwiye donc gutangurana ubuzima bushasha atanumwe mufitaniye ikibazo je nibaza ko Floris aza gukurikirana na kwiganiro arumva ko Moses Brown yemera kandi ifoko icyo kibazo kihari mu brokorore hama ubuzima bubandanye sivyo none ariko tubananye igitero cya kabiri hama tuce tiva kuko n'indirimbo ifite ubutumwa cyane
every day zinduka town nizeye kumusi ukaminga down ejo nkaba up ikirabura kigahinduka white ubugaragwa guzuye amariba ivyo nivyo nizera umwishe umushahara muke amadeni umurengera ibibazo byandenze numva ni muke umutsimutsi oho haracari byizigiro ubonitse nazo mbeba haracari byizigiro ubonitse nazo mbeba buracya bugaca n'ayandi uko biri siko bizama
karirimbo keza cyane wari ukwiye kugakorera amasanamu
nyuma y'ino ndirimbo nta wundi indirimbo izo cikurikira n'amasanamu ya indirimbo ivyizigira
ya jewe uzombwire nzorubwira ico nterereye kuri ino ndirimbo ndavyemeye imbere y'amakungu ndavyemeye ko n'indirimbo nanje ubwanje impezagira.